ubuhinga by'amategeko narabanje ndaraba cy'amategeko avuga by'igihugu kimaze gukora sanga koko igihugu cyarateye intambwe cyane mu byerekeye gufasha korohereza abene mitahe abene gihugu mu cerekeye gushinga amashyirahamwe cyaraborohereje cyane kuko biroroshe kandi umuntu arashinga ishyirahamwe naho abafise ikibazo cy'uko atabara umuhinga mu by'amategeko baramufasha kugira ngo ishyirahamwe ryiwe rishingwe kandi impapuro akazironga ariko ntibigarukira umuntu amaze kuronga ishyirahamwe arakeneye urupapuro rwemeza yuko ibintu akora bifise akanovera ari byiza ku magara y'abantu ariho naho mu kubiraba twaciye tubanza turamba amategeko tuyaranze twasanze amategeko uyasomye bavuga yuko umuntu gusaba urwo rupapuro ryamusaba ntibirengeje cyane kandi amategeko avuga yuko ashoboye gutanga amahera baragenda mu minsi itatu bakaba barabye aho akorera iyo ni BBN ikaraba aho akorera imaze kubona aho akorera igacize ikamubwira ati aho akorera twahabonye twafashe bimwe muri ibyo bidandaza twarabye ibyo tuza gupima hanyuma amategeko avuga yuko mu minsi icumi baba bamuhaye inyishu akaba ariho n'ubutwara kijya kigo BBN kijeje gutanga izo mpapuro aca amuhereza urwo rupapuro rwemeza yuko ibintu ari ibyiwe usanga mu mategeko murabona ko ari byiza cyane ariko kubera amategeko ashyirwa mu ngiro n'abantu abantu batwara amashyirahamwe nayo nyine afise ibibazo bimwe twaciye dushaka kumenya uko bigenda umuntu ashyitseyo dushyitseho baradusiguriye yuko ari uko babikora ariko tugiye tugasanga baratubwira bati kubera iki kigo cy'iwacu gifise ingorane z'uburyo nka laboratoire yabo ntifise ibyuma bikwiye turaza turarungika ibyo bipimo mu yandi malaboratoire mu handi bahinga kugira baturabire bica bituma biteba hanyuma abantu bagaca bidoga hanyuma baranatubwira ati n'uburyo bivanye n'imodoka nabwo nyine ntitubufise ku buryo abenegihugu tubatunganiriza neza bikanyaruka twaravuganye n'abantu mu baba baje kurondereza impapuro baravuga bati leta irakwiye kugira kubishyiramo ingufu kuko umuntu aho yari kumara ya minsi icumi ashobora kumara amezi atatu ane atanu atandatu bamwe bakabiheba abandi bakaca bahitamo kujya gukorera mu bihugu bibanye hoho byoroshe bagaca batwara ubwenge bagaca batwara na wa mutahe igihugu kikaba gihombye twarabonye kandi yuko mu byerekeye ibintu byavuye mu biterwa no mu bworozi igihugu naho nyine cyarashyizemo ingufu kirashyiraho ikigo kijeje gufasha abarimyi mu gutegura ibifungurwa n'ibintu n'amata n'ibintu byavuye mu bworozi icyo kigo kiragerageza kikagabanya igiciro naho kitari gito kandi naho kitazi kuko umwe wese wamurabira uko nyine hanyuma kikamurabira ko ibintu bimeze neza ariko uwo muntu ugejeje kumurabira ko bimeze neza agiye gusaba rwa rupapuro muri BBN baca basubiramo bya byigwa kandi byari byahetse hari naho mbere baca bafata bagasubiza gusaba cya kigo senteya ngo kibisubiremo ugasanga umuntu atanze amahera kabiri bitwaye n'umwanya munini biranamuciye n'ingoga nicyo gituma twabonye yuko leta yogerageza igashyiraho itegeko igasubiramo itegeko rigenga BBN n'irigenga senteya kugira bakorane neza umwene gihugu nk'ubu senteya bamupimiye ni ikigo cya leta cyubashwe kandi gikora neza BBN igacishyiraho ukuntu yemeza yuko icyo kintu cyiwe kimeze neza icyo kintu akora kimeze neza kuko senteya yayibonye umwene gihugu akoroherezwa hanyuma abene gihugu bagashyiraho amashyirahamwe amashyirahamwe agatera imbere igihugu kigatera imbere bya bintu twahora tugura hanze n'aya mahera y'agaciro twita amadovize tugaca tuyabika ahubwo ayo mashyirahamwe twahaye urwo rupapuro yuko akora neza twafashije no kubwira jo mu makunga urupapuro nk'urwo aho byo twaye amahera ahubwo aba ari byo byinjiza amahera y'agaciro igihugu kibone gutera imbere bisaba ko igihugu gishyiramo ingufu mbere kigashyiramo n'uburyo kugira abantu bashobore gutera imbere hanyuma nayo baze bayifashe mu minsi iza mu gutanga amakori no mu guteza imbere igihugu guteba biratuma abantu bacika inkokora abayashinze kandi uwarishinze nawe akabura urwo rupapuro aridodomba yidodombye niwe ari kugendayo aca asiba kandi bica bituma umuntu aho yari kurishinga mu Burundi acagirande acagenda kujya bagenda imanama kaca kurishinga handi bigaca bituma namashira hamwe mu Burundi cyane cyane nuko twabibonye mu cigwa abantu baca bacika inkokora ntibashinge amashira hamwe mu vyerekeye ivyimbugwa mu vyerekeye ubworozi arico kituma twasanze mu mashira hamwe bayashinzwe yose mu Burundi ari munsi ya 5% abakorera mu gisata cy'uburimbi n'ubworozi bica bituma rero uko kuntu urupapuro ruteba rugasaba n'amahera menshi kumbura abarundi benshi batanguye muri ibi by'amashirahamwe batabavuze uburyo bukwiye bica bituma ya mashirahamwe atabaho.